Hapo na huyu wanaokula hawa watanzania. Very good. Excellent. Safi kabisa. Mungu awabariki wa Tanzania wote.